tashewa mata maza sun taru abun birgewa yau malame rawa na zamewa ina koyarwa duk wanda ke so ya zo makara shi zai sarewa yau lokaci dai yayi wanga kidan kuni